Adee Yinaa Nyamia. Ensem Yinaa, Ensem Yinaa Nyamia. Me di me sem, Yinaa be me nyami. Na ne nyami, obe di ma sem ma mi o.
Transport, if it didn't rank as soon, and need a man.
this is a formal. We are here to a year, you must say.